Achak gi kure, atiek gi kure, sama pako nyingi
Nasaye tobe,
seche ma pako nyingi Yuthuru alimpika, giwinjo duni
Nasaye tobe,
seche ma chogo nyingi Yuchende ringo teka, gingweyo teko ni
Nasaye tobe,
uhude mani chango Kipako nyingi, kagitimo nini
Nasaye tobe,
yogo mani waro Kimiyo nyingi duonga, gitingi malo Mageno, Luanda Magede
Nasaye tobe
Gaina makwanga Sausye pewea, ino kinyaluwea
Nasaye tobe
Prime Minister Gift President Iloko ino kuloki
Nasaye tobe
Kimana duto, tekona duto Gini bed magi
Nasaye tobe
Nyasach mondi liete imi kwenye jomonywa Yawa nyasaye tobe
Obe
Nyasaye tobe
Obe
We munda chogi
Obe
Alani Ibe Usimna imi ayudo nyikmanye
Para Yesu
Yasa chayubu imi awote pinje
Para Yesu